uwiteka mana yanjye umva gusenga ko bagutakira amanywa nijoro data niba guhamagara ubitabe kuko ariko ijambo ryawe rivuga amen
Eliya ntabwo yigeze akurwa n'isoni